Kulega makosama kulu njonje nkulu ngiyakhuleka kini. Ngiyakhuleka makhosi, ngicela ukukhanya makhosi. Ngisibani njonje nkulu endleleni yami makhosi. Cheke konke makosama kulu. Indlela ibe mhlophe, indlela ikhanye. Ungabikho bumnyama endleleni yethu.
Bengisacela linde kancane umakhosi uzoqhamuka kungekudala.
Enye into kumele kubalulekile ukuthi kuyakhanya. Okay, I'm going to get it. Thula, ngicela ube ngowani. Ufana nalethi ube ngowani ingona phakathi.
Ufaka lamagadlela omabili, usuke nqamulile intambo enganqamuki, ube suke hlanganisa ngentambo eyodwa beyinto eyodwa. Ulayithi. Ungawalayithi. Ukhulumela kuwona ingalayithiwe.
Nzali.
Angazi, nami ngibone nje, sengizumelile. Futhi ngizwa ngizobuhlungu ekhanda. So ngizabela amaphilisi, awuna?
Ngizalo ngawade, angazi.
Naledi, yini ndawo?
Uyaqala ukuthi uzungibiza ngegama.
Wait. Ufuna ngitshela ukuthi mina ngisuke endlini njengoba kubanda kukanje nangadela iy'ngubo zami. Ngoba ngitshethe nizomfudumalisa, ngitshethe nizosakwazi ukuphuma. Hayi, fo, ungabe usaphuma, uma kuthi uyaphuma uphumela abanye. Hawu.
Ntombazane.
Ntombazane. Yase ngidela ubuthongo bami ngigqoke ivesi lodwa ngenza isilima la isigore esingasisindi ngoba ngithi ngizothola ikeke. Liphi lona?
Ayi. Thulani. Thulani, yini? Emata sisindi ngawe manje mfethu. Yini manje? Uthi mabe senikanje ngiyakuthenga. Uyakuthemba kusekunganjena, angathi uqhamuke ithemu yakho nje sisinye. Ani ngiyakutshela ukuthi ngiyakuthemba. Hawu mata, ngiye phela vele usuke ithemu yakho uye kwenye ithekene yomngani
wami. Yini ungayini ukuthi ngiyakuthemba
ngiyakuthembi? Umfithi usuyahlala nani. Khona into erongi ngalo mfithi. Khona into erongi. Kuzomele. Awuze ngi-check uNaledi ukuthi yonke into i-right yini? Mase ngivele ngisuka ngibhaqwa nje kusina njena ngenze yini? Naledi bangifoni phela nabo.
Awu Naledi. Okay, you know what? Shangvela ngiphuthume yena. Khona into yona. Yeah. Ushulele la. Ay, angazi. Kodwa mina uthu ngihlangane naye. Ngihlangane naye wathi usaphuthuma kuthini. Angithi ngikhuluma naye angimqondi ukuthi kwenzakalani naye uthu. Ingabhizi nga decide ukuthi ngize la because ngithi ngiyakufonela, ngifuna ukuthi ningangini. So angazi, angazi ukuthi ngizani kuthini.
Shoso Thembi usethatha ngempela indoda yami.
Indoda? Mana ke uchaza ukuthini uma uthi Thembi uthatha indoda yami?
Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uThembi uyakhokha for lento.
Mina, I'm understanding the duty. From Shanisa and Jan, you won't be able to
tell
you. I don't tell you. I don't tell you. I don't tell you. I don't tell you. I don't tell
you. I don't tell you. I don't I'm glad you understand me. Go look. I need a clean route.
Hey, Jones, what's wrong with you?
What's wrong?
What's that, Thembi?
You're saying about Thulani.
If you're young, Jan, that's it.
Baby, I think you're saying about Thulani. I'm not talking, right?
I'm going to go to the hotel and I'm going to go to the hotel. Oh,
yeah, people are just standing there.
I'm not going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel.
Mana when I leave, so few such as we must have been. Ofuna, any young game, you funnel out.
Oh, so glad with him. I'm was Rosella, meaning young game, and I wasn't having your funeral to walk his suit. So, when to get Luto on Kelly, because Yamanji, he might like an uncle cookie, if some bottles or cooking to be similar singing.
You're telling my influence. What's wrong, Ganam? Can't you put a bulla lun and puzzle and outsend? Anger was a woman's head.
Uzongisiza noma ngeke ungisize?
Ngiyaxolisa kodwa angeke izinto bazo kusiza.
Okay, it's fine. Abantu bazothi bengabe bezwe ukuthi wena ungena ekamereni lami ngiqulekile wazama ukunokubeza.
Wait. Are you blackmailing me now?
I don't even have a choice.
Okay, it's fine. Ngizokusiza.
No, don't be late.
I'm going to go to the house.
How? You are going to call her name. Just now, let us have a cool in my heart. So, I'm going to listen.
We are going to go for a little
bit. Did
you? No. Naledi, uyazi ukuthi ubona lo muntu ngoba uyinyanga ubona isidisi ngayibonisa
manje pho ubona yonke into azobona noqobo lwami
angazi Naledi but una kumele wenze isiqiniseko sokuthi lo muthi usebenzisa ngendlela ngoba ungayisebenzisanga ngendlela ziningi izinto ezibonakala
ari if lo muthi awubona ukubulala uThembi kodwa ubulala nani
Naledi angiboni ukuthi ngayinyanga phela uyazi ukuthi ngikhona ngokufakazi ngoba into eyenzeka kanti sinizile futhi imali yakhe lo muntu angazi akusefuna ukuthi
ya qinisile tshela mina kusetshenziswa njani lo muntu
okay hlala phansi ichazele uqale uzomele uyenze uzomele ufunele uThembi umtshele ukuthi akezela endlini noma wena uhambe endlini yakhe uma ufika uzokwenza itiye bese lo muntu ufake itiye wenze isiqiniseko sokuthi uyaliphuza lelo tiye emva kwenu uzuze amashumi uzoqala ezele nike wavala mehlo kuyobe kuphelile ngayo uzuyangisa
Ngiyaphila njani?
Nami ngiyaphila.
Yeah, I just wanted to see you nje. Angazi noma ubusy yini.
Kulungile, ngizofika mina namhlanje. Vela.
Yeah, all right, okay. Okay, I'll see you later.
Okay, sharp.
Hey mother, sini bethu uthula kanje ukwenze njani mother?
Ha, bezalutho. Ah, ngeke besikhonde inzela, la ngeke beluhlale wedwa futhi la na uthule kanje sini, kunalantwana. Hayi, kindethe. Uhlale nje.
Anya kuzo ngawo. Mother kwenzakala ngawo lezi nsuku mfethu, yazi ngisho singabheka emadlala ngifice sini.
Ngoba ukwenze kulutho, hey. Ukhuluma ngani iblock enginayo mina?
Yakhumbula ngihlana nawe izolo.
Izolo. Hayi. Angazihlali nawe mina izolo.
Wena ngihlale nawe izolo wathi usawujeke uthi. Kuseni. And nginesho ukuthi ngikuma mina lapha.
So, you're like in Kuman, how the ultimate police doesn't see you. You look to the incident, but most of them listen to you. And gave us Baby his son and whatever was it. Who must say, children?
Yeah,
Shab.
I'm glad you called. Maybe they can pull up and deliver the news.
Yeah.
Thank you. Wait, you find the thing?
Oh, I'm going to get to bed. I'm going to get to bed.
Oh, I'm
going
to get to bed. I'm going to get to bed. I'm going to get to bed. I'm going to get to bed. I'm going to get to bed.
Yeah, I'm sorry about telling you about me. I'm sorry. So, Ninja, don't get me.
Finish the man, Len.
Kuluma, I'm a kind of a dog.
Suna!
Your boyfriend that came feeling in the night in Thembi.
You told him, right?
Of course, he is my friend.
He's also my boyfriend, Khaya.
No, he's not your boyfriend, Thembi. We said say umuthi ukuze uthulane uzothanda wena. Ngoba nomona ukuthi uthandana nomngane wakho ngithi. Njengoba nje ngana mi, usekhohle izinto ebezenzile ngenxa yakho. Right now,
Thulani belongs to me. If you think you can stop me from that, come.
Naledi, when's it and when's it?
Bengfung ba na ibleya niyong get Thulani. And oh, I'm so sad. I couldn't lose her. I couldn't even give him time to change her way. And if Beng starts laughing, just Beng just starts getting hopeless.
I'm going to go to the house.
Mabona ungqonze ihlukane ngamalungulali.
Le ngiwazi ukwenza
la. Thina ngiyakuthanda. And if ungeke ungibulale wena, longini, ngizozibulala mina.
Ngiyazala ngithi.
Sana sam, ngiyaxolisa. Ngiyazi ukuthi lento engiyenzile ikuphoxile kodwa ngicela ungixolele. And ngizowenza noma yini ukuprove ukuthi ngiyaxolisa kuwena.
So now you are going to run away.
Please stop what you're doing today. I'm able to bring you. To answer the question, I'm not trying to run away. I'm just trying to find myself a better place to be. There's nothing left for me here. There's no family, no friends. Nothing.
Hey man,
it's him.
I'm so sorry, Naledi. Bengaqondile ukuhlukumeza ngale ndlela.
Nami ngiyaxolisa. Bengafanele ngiqambe amanga.
Thank you. Hayi Thulani, ngiyaxolisa. Bengaqondile ukuhlukumeza ngaleti. She's perfect for you. And I was jealous.
Guys, come on. Mina ngizongeka ke mina lana ngoshiwe ngiyajabula nani yahagana. And wena Thulani, you are just there but mina ukusizile ukuthi wazi ukuthi uyadliswa lezi zinto zakhe impilo. Ngicela uzongqaqa la.
Hayi mina ngona ngitshela ukuthi ngu just there. Ya etha nami la. Hey wozo futhi ngiyaenza ushado lo isaba yedwa manje. Hayi ntombi zangena ndani iqinisa kanje. U right kodwa nawe. Awu. Kakaphela nawe
ihlungelo ima bantu bezele bemlinde phela
mana 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 thank
you finally
Imanani dingekayo baba
10,000
10,000 nami yakho naye
10,000 nami yakho 10,000